chudo
enye maka gi nti ebi ebi mama
ebe were gi mama uja ga ya tumo
Thank you.